ko Māori ki a Māua me te ki mai. Ah, kua ea taku student loan, kua hoko au I taku whare tuatahi, kua whakakorengi au taku taupanga, Afterpay. Hai, hea whakaro mo te noho huna. Ka reti reti mai etahi ki ngā karere me te pātama, me whakamohe atu ki te iwi, ko wai kōrua, nohea kōrua. Ko te mātāmua o tēnei mea te noho muna he tiaki I te whānei. Te ko tete o ngā whāinga matua o te kaupapa, kia whakapono o te Māori ki ai anō. Kia whakapono ki ai katae e nei mea te hokowhare, te haere ki tā wāhi, te hoko whenua, te ako I te reo, ngā āhuatanga katoa e hanga ina ki te pūtea, katae ia e nei āhuatanga katoa te whakatutuki.
Ha, tā kōra kaupapa hea hāharim figures.
I te tere o te tipu o te whārangi I ki te mata, oh wow, kei te hia kai te Māori ki tēnei kaupapa. Ko te rangahau, ko te wheako, kamutu ko te whakarite I o whāinga. Hāra o whāinga. Me te pukumahi. Tuatahi, whakakorengia te Afterpay, buy now, pay later apps. Aua taupanga katoa, whakakorengia. Ko tāku, ka tiki ake I ngā kupu a hinu rewa. He mate ngā poto, he oranga roa, tōna mutunga iho ko te hari ko te koa. Ai, tēnei mea te delayed gratification. Me pōwhiri mai I taua āhuatanga.
Me whai rautaki, mō pūtea. Me hara te mea me pena pena I ngā wā katoa. Engari ai, me whai rautaki kia pēhea te tipu ai o kete pūtea.
Mō te rangatahi e hehe ana ki te ako hehara ngā momo puna, ka tae e koe, hehara ngā momo kete. Ko te tuāpapa, ko te whakarite I tētahi emergency fund, me hoatu te 2,000 tāra ki taua kete, kātahi ka timata ki te aro ki ērā atu whāinga, pēne I te hokowhare. Whai muri I tēnā, ko te consumer debt, me he mea kai a koe ētahi te utu I ngā nama katoa. Whai muri I tēnā, KiwiSaver. Kei te aha tō KiwiSaver, he aha te nui o te whaihene tika hoatu. He huarahi mutunga kore me mātua, whai wā, aua whakaakoranga I roto I o mahi oiara.
Kei te ao kai koute rāne?
E hara I te mea he kai koute māua, e hara I te mea kua whai tohu I roto I tēnei ao pūtea. Kua noho ko whēako hei kai ako matua I roto I tēnei ao. Nā reira, koutou e mātakitaki mai ana. E hara I te mea me kai e nei mātauranga. He ono, he whakatakoto noa I te whakaaro kia aro ki te pūtea.